everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Super Series, and today I'm talking about Umkhokha. Kwase ngazi ukuthi kule nyanga sizohleze sime ngezinyawo la kumkhokha. Umamzobe, Uzodwa, uphakathwayo. Angazi ke bakithi mina ngiyaqala nje ukuthi umuntu uyagana nodade wabo owake walala nendoda yakhe wazala ingane igama layo ekuthiwa ubusisiwe. Umamzobe impela cha bakithi, hayi noma ngahlanya kodwa cha uyabathemba abantu. Anyway guys, amathiyeza aveza ukuthi ke labantu bobathathu bazokubedlala ke lo mdlalo wabo wekadi negundane, kube ngathi uyababamba uMamzobe baphunyuke, bengathi uyababamba baphunyuke. Bese kuthi ke Uzodwa ke guys uzozithola ecindezelekile ukuthi ke ahlukane nophakathwayo. Kuzothi kusenjalo Uzodwa azithole ukuthi usezithwele, she is pregnant with ingane yendoda kadade wabo uMamzobe. Ngapha uDifa ujabule uyafa, kodwa ireality ithi kungaphuma iqiniso ngalengane ekhulelwe uZodwa kophuma isidumbu. UDifa noZodwa come up with a plan lokuqhubeka nokwenza uMamzobe isilima ngendaba kababa wengane, okugcine kuphoqayo ukuthi ke uMamzobe athi ufuna ukumbona lo baba wengane ngoba beqamba manga ngendaba ukuthi ke ubaba wengane unjani njani. So uMamzobe agcina ethi cha, ngifuna ukubona ubaba wengane kaZodwa ke manje ke guys. So guys, yeah, the story will continue ngo-August. That's all I have for today. You can leave your comment below and share your opinion. Bye.